Daddy.
Yes. No problem. Me na kupona eka wa mohono. Nke ya bia wabo mama ni kwa anka omutu ni fo. Etne no kaka nanso. Mpofumwa na oteki za decision ntina eka mi ayese animguatie e yaba. Womo omubi na chigi na animguatie aka wa mumti na omo obo mo mo den se omo ne beta kananka. No decision wa taken in for the reverse na where they make me akoso.
Si ame mwa kwa ba famra de pa TV esumjidi se video si ya eko viral efa eye we obi a oye wedding eye groom and afen so eye bride ehun ewo social media no so me ye sure say wonye bi ahwe ewo honum na munchiremu ankasa no afei ena aba ewo honum eye bride ya ye hu ne search say onam eye Kasoa eye street no eso a che say oya bodaman no eye sa bride no ni nyina ene say ya sorry dem eye ena kwesia dey na kyerɛ sɛ ɔmo yɛ wedding no ɛwɔ ɛyɛ Kasoa ma kyerɛ sɛ ɛyɛ bride no ɛne groom no aware no ɛkɔ so no na obi tia groom ne na so sɛ ɔbɛyɛ a ɔware ne kyerɛ sɛ dadɛ na ɔmo yɛ wedding na mpo no wafo wachi ɛne ne ex akwakɔda afɛ nso ɛyɛ ɔba no ɔnka no kure ɔchiti ɛwɔ wo so bɛma no ɛsɔre ya na boom ɔtefa street no ɛso nyɛ sɛ ɔne ɛyɛ ne colleagues ne crampo discuss ɛho mɔmɔ man idea bi kwan a ɔbɛfa so ɔbɛgya aware ne po ɔsɔre ya na ɔno a ɛtesi krom sɛ ɛne ɔkɔfie wanya aware biem ɛno na bɛtɔ social media so bi bi sɛ ɛy na tɛ sɛ ade wɛ ano ɔhwepa wo sɛ bɛma bɛsi ne po sɛ ɔgyae ɛyɛ aware prɛkopɛ ɛwɔ asɔre dɛm wɔanya fie na ɛyɛ saturday no na kwa kwa ye aware no hu bibia meka se engagement ni nyina o amade achi eye Sunday white wedding mo mu no ana chese ngwase we nyina aba ewo ho no mo abusua eye video no beto social media so me sure say wuti ofie krampo na ansem bebre na bekoso ana se eye adwenchira bebre na bekoso wo eye wadwen mo ewo ho no mo na ende eye Angel FM so ana omude emunchiremu ade aba se oba na ade ne fan dream sa no sisi abusua fo de na hyedem among person mu dine be pie sisia ohia obi a obeba be kasa akere nti se counselor ana se psychologist bi a just wo ben eye abayo no ne kasa ansa na abayo no asan back to factory reset o na sisia de ne akoso no ewo eye abayo no trim no aya ye dambo awie abusia enye sre eye arahosem ye pa na ye nkɔ ne nkɔ tie mu nkyremu emra na san ebe kɔ na mekal se ivasda foods e de tom brown papa badwa man so se wuto akɔton se wuto ne baako baako ɛno ne se obɛfrɛ ye gana hatakrade ɛne ye kyira kwan ɔ ofrɛ ye nkɔ ade a ye be deliver eye tom brown no e de abroad san so na us nso ye ye delivery ɛwɔ hɔ no mu nti wo fa us numbers ne go na ofrɛ ye nso a us be bia wo bia be deliver e de abroad ɛwɔ hɔ no mu nti fa numbers ne frɛ mpanifo ye nkɔ ne nkɔ tie mu nkyremu emra Yakoba matwaso ede amount.
Yo, meda se papa. Nokwasem enya ade a eye sini ana movie bi ene yitwa. Na samwe eti wo Kasoa enjada emra na abobe se donko 1 p.m. Eye kwasi ada no. Na mi twemfo ni de akere tiefo omo munim Kasoa pa no se ufrin kran fam. Now we PMU ewo Kasoa ye wo junction bi aye friend Bodjuase road junction no so Bodjuase road junction wonya traffic light now do ni chemu Bodjuase a ye wo Lucky TV dynamic wa sa ka kan no ni wa na sa ka mu yi e si ya akwa ye awo ho se papa ni na no se okunu ni oyi atime asete wo mo wedding I remove your po address, a woman engagement, one more I declare ye, a year memo bano. Ah, this thing ye questiada, and a year wedding, Nankasa, Eba, so, nay, I be a good year for afternoon, it's me at last. I'm a shop for one name, we are near me, I didn't know I had one. I come to not do. I'm a wedding, a bathroom, and I bear my 13th time, our Leno.
This is Angel
102.9.
abusia ko ne won fe o nyina wo won gba mane am man kasi an so bo na wo ti ta da mo nyina adam so ama o ba ye a fe si a ye ka ni ti bi nsu ni e ya bia after ni ti mu a meka ni fe wa ba da mo an sa se bi bu fe de ya do a me no ka fe abusia fo e ke ba bi e de no after two desire no kre e wa se mo a e ti e wo ka so a ye ku so e di a tire
E ya sem wasi kan ya chese oba no ye nya no wongro no ho wadfa ni trikra kwa hede hede lolu kwa hwade na eh na papa ni da kwa wo hwa ben ma no groom no ne nafofo no bi asa ne nafofo no bi so abu afu ben ma no so masa fa ne sa kwa wa no sa ni adiade
yes no problem ne nafofo no eka wo mo ho no nke ya bia wabo mama ne kra anka omutu ni fo etnetne no kaka nanso empotumu na o take his decision no ntina e ka me ayete animguatie e yaba wo mo omu bi na chinyina ndasi aka wo mo ntina omo obo mo ho madense omo ne beta sananka ne decision wa take no nko ba reverse na where dey make me akoso enso mo ka bia nya bia o tie wo mo a oba no nso I send a wedding gown, or the minimum work from the so young woman here. Or so bad by you are picking up to some matter of it. And near Cotton and Yahoo and Katam Cra and Gassier and Eddie Abre Abusman.
No, Maqua, so and them Wakoya, our real wedding, Nervie, a quansun abema de Bejano, and now suffering on Maqua engagement, Nervie Quesiada, and because of her. Oba ni gusu ekura ne flower.
Ah, wadi kaka wase engagement ekura do mo wie
ne. Omo ye ne memenda. Enti no makoye wedding na wie kofie kwan so ana. Anansa sorry dan afi na na omo ko kwan so. E na be ma de be shea omo ka chen se ekwan finfin yan ha hu enkodu ason dem ho.
Eyi subu of Elizabeth Gates wase amanfo bi enkonkon san dodo. Ghana fo bi pekasa. Wa yi wa twempna kura
e fa ho be. Kwa kama ya mawa mbo, wewe fahamu
bengi. Mami bu openi ansana. Eju openi ansana abe kono, na ama braku bucha nise. Neche se engagement ni ya yue bibia.
Yo, medase papa pa. No kwa se engagement diye, ya abia oma yue bibia memene dano. Na kwa siya dano na kabe ese, medu, pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep asore akoso bibi aya nanso se wo muwura ho ena sa asem we madu a sa sa ne boto no ena issue we e si ya situation ni na eye matter nti where dey na dey amato kra
ene na chese no kwese bema no enya fila ne
fila no
and no ye din se me punish you big time
offer but we dey offer we
because na for wo kwase wo tie no akwotwa bibia mu no wat tell no am attend to enter the ayi
oh offer eh we the ababa we yes we bi afa ni tirim offer won hwe ye ko betin ya de ne ho bone
ah enti chese
a daily life is in your life
but so panic da so opet do panic chese a no wa ba no what etem kakra wa wai wa mo be guide no ene be yi
oh counselor
I didn't crab jimmy sir
since you are the question, Niawaba Mijia, a psychologist, and a counselor near the Tianona Bushia for Igusua, a Yakitra Nashadem, then say Upia, a bear bonnet, and to Omugusua more counsel on the Kaka. Now I got to phone so actually a kind of Kaka and Sana, Yahoo near Tibiano, the Kakubi, Nija, the Ayalopo.
I float
with
you. No go green. Left farm. Cheating bitches. Left farm.
Abusia na aye ensem no eno no video we yankase ba social media so ebi mu se enye ro ebi mu so se eye ro aye no kre asanto ampo be cast won de si won animu pe ewo aye cast wa ho no mo na ebi mu si we de aye fam bi no mu twa even crampo ebi mo say ya sorry for na cheso mu create bibi e dia ye bibi say xmas e ban to mu ba be ye convention ne ye county o mu ye bibi e de aboa e ye asore no e wo abusia tap tap send ye juma ko bia wo hwemu wo Europe Canada US so send this car e dia baga na say o de form mu account na say bank account no bo modern e ko e Google Play Store and na say App Store na download e ye tap tap send app no download we be bisa so promo code and one to about the party tv e de assure about the party tv show we are wo first transaction no wo Europe e beto 5 euros so Canada and na say US so beto $10 UK e ye 5 pounds nti cause na use tap tap send app no fe di juma nyina e ho no mo e fama ye ala bo fin se wasi dan ewie se wo pen chance papa na wo de kru edan ne so empo edan a wo dem sisi a na chance ne so apa bo modern na hwe adabof no mo ma wo eye chance papa pa ne fe kru dan ne so chance obia de ho adanse se modern na bo wo dan so a ebetimi egusu a cheyie pa nti bo modern na from wo from a numbers ne negu ase no fa na wo from pe e bia wo bia e be deliver eye chance ne so e de abraw e wo ho no mo eno ane se wo frɛ enko ade a se empo pese e be bo so demand so aye baba ne aba be bosso e de amao ni nyina eye adapof medin eye miss amande panamika so ko YouTube na subscribe Facebook so be subscribe no like page no follow ye no drop your comment ko TikTok Twitter Instagram so aye adepa tv aha na mdemo esie be san so e share.